walada wɔrɔnan damakolo an tɛmɛda gwen kɛmɛ fila ni kɔdya mɛn kan kumaden mɛnnu ladannen wolu dɔ o dolu filɛ nin n di fankelen fɔ i y'o lamina n nɔfɛ a tɔ fankelen mɛnnu ye kɔlɔ finman de i yɛrɛ de y'olu fɔ i yɛrɛ ɲɛ ɔhɔn an y'a damina bajɔ bada badɛ basa basi bala balo bama bila bibi bɛlɛ bulu bolo bɔli taba tada taji tajɔ tara tagba tafa tala tami tanya tao taya teri tifa tela jato jado jare jari jaro jasa jasi jagba jafo jala jale jali jalo jito jeli jira jifa jufa jima juwa jeda jefa dabo date dato daja daji divida duba sata sali samɛ suma sala sɛma gbagba fafa fefe fɛfɛ fufu fada fara fere fɛrɛ kaka kakɛ lala lali namara sɛbɛli farati kolokoto kuma kɔnɔ kolo tɔrɔya yeli fudu furu fina tibili i di a tɔlu fɔ i yɛrɛ ɲɛ i ye min lɔn yomi i ka i tɔ lɔn ɲamɛ o don o ye daminɛla ka i sira lanu kalan tuma le ani sira talu o fara gbenu kan an banɛ minnu kalanna nin fayida olu le n ko karan walada kun fɔlɔ lu di minnu sira lanu lakolon ye masire su o su tɛ a sira lanu sanfɛ wala alu duma masire fana tɛ a sira talu san dɔ o rɔ bɛɛ y'i hakili to fɔnya min la fɔnya min le tɔ ko fɔnya gbɛ k'an bɛn walada gbɛrɛ.